Sasa yeye ndo amefanya hivyo, mimi nimefanya nini?
Amekuwa mtu mzima.
Amekuwa mtundo alafu anakuwa mtu anajizi kuja kwa mtu mzima.
Nazidi kwa babu.
Ah, sio hivyo.
Yeah. Here's a wave.
We're here.
I have a cold.
Oh no. Number two says, right? Oh dear.